ngifisa ukuthi nime neingane eziningi iningi iningi kakhulu uyayibona lento le
yeah
sister kunento esiyenzayo la ithi loyalty test loyalty test ithiwe by we switching phones for 60 seconds wena unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi acheck ukuthi wena on your WhatsApp ufletha nabo bani ukhuluma nabo bani ngaphandle kwakhe same applies to you my brother ngithi wena awufihle lutho nje yami
ha khululeka my brother
nawe sisama ufihle lutho and awuna nkinga okay cha ngiphi phone ke
but we will show you ahamba
yeah sengiyahamba kodwa ngitsi soqala sicheck emse ngiyahamba kanti indaba sister ikho nento ifihla ngoba suyathula
eh ayiko but
why is she objecting she already knows that konoksha manje la she already knows it so
but ini but uyapi
bawusho uyahamba ngithanda abantu ba press phone yami
uzoyipressela wena ke izopressa na indoda yakho cha musu uyipressa phela manje fanele uqale ulethe kimi ho lethe oh indaba sister ufihlani musa manje wa grampi nje ngicungene lana
ah nami ngimangaza
awu nami ngimangaza ngempela uzothanda kade ezolile kakhulu manje use
ngifisi yangethuza yazi
na kodwa
ngithuza supply
siqondisa it's about that time guys my name is King Ginger Cream Dela Cream intwana nje yase King Indlovu bafethu and it's Bibi leaking so qala ngefoni yakho guys ile ekhlaza kusuya yazi ni pini cha ngivulela uthem dango nice one vele kuthiwa nje frak yeah gel nazo
was musa so serious
okay cilumela mangitsi type ozo type la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ne all right guys my name is King Ginger Cream Dela Cream and we are on WhatsApp right now and we are about to type the trendies type la puta love you abakushayeli mina ngabe yami
ah khulileka lutho mfethu lutho.
You can see this guy is a wholesome gent. Doesn't do rubbish, man.
Bala ukuthini khuluma?
Hayi kuvela mina.
Kuvela wena. Makuvela wena ungitshele sister ukhululeke nje. Delete lapho type uthi sex. Unokuyicela sex kuwena?
Ah eh, uyasaba.
Kazi kuphi ke la?
Uyasaba. Awubafu uyasaba ukuyicela.
Asabi khona.
Hayi angisabi, manginayi.
Ya isa. Okay. Uma lapho faka
i
brinjolo ufaka impentshisi ulimix nalamanzi lawo empophoma qwa
sister
awuthi amkanti indaba phethu WhatsApp anto one wenzani lapho WhatsApp
akhululeka ngithi ngizobe sengishilo uthi yena yedwa nje sengishilo
come outside type lapho uthi come outside uya awudlala uFacebook
akuna ungacheck
awukhona
yeah ukhona
awudlala baba
kuvela mina
cela ungile ku Facebook sis ungene lapha ku Messenger ungithaphela uthi I love you fake yathi bomfu mayithe no results ungisheshisele usheshu ungitshela mfana lona nje ngathi unobufundisi umfundisi ni
hayi lozi ngathi umfundisi mfethu
umprophet
ah
baba
indoda eqotho
Instagram awidlali because angazi ngimbo
la ngidlali Instagram
ibingazi ukuthi naba prophet bave ifona yakho nje iyabhora uthami.
Ginger just wants drama, guys. Nah, now he's disappointed.
Weye, dangithi bese ngishilo ukuthi uzothanda. Unikeza lonke uthando, Musa.
Oh,
this girl is worried.
This is green noise. It can smooth out your brain and help quiet thoughts. It's super.
Vula. Ushashisele.
Ah, kungangishishisi phela ubu.
Ushishisa.
Letha. Oh, bamba. Cha, sisampela ngingangikwatela ukuthi sisefonini yakho. Oh. No. Masenze type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lo Mzambia la. Labo snai labo ididi leyithipa labo magabati lawo iphukuphuku ungitshele futhi yeah
all right guys we are on WhatsApp right now and we are about to start the trend sister indaba ngibuke kabi kanti
ayikubukanga kabi ngakubuki
she knows it's about to go down she knows
all right guys we are on WhatsApp sister yekuloku ngithusa all right guys we are on WhatsApp right now and we are about to start the trend tapala puta love you
Ngitshela ukuthi kuphela ba. Yini abakushayile niyo muhle kanje.
Maka. Maka.
Oh, cha ikasi lakhe abekho ka bafana kusase u delete lapha. Type uthi miss you fuck at bomb. Lotho lotho.
I mean.
Type uthi sex. Delete lapha.
Ngathi kuvela nobonganda.
Mm. Ende ngene kuyachaza lokho.
Hawu, angichazi mfethu, angiphathi kahle lento le. Ngoba ngisafuna ukubuza ukuthi kwenzakala.
Sibuzele na iplatform ngikuvulela.
Bro. Okay. You still asking.
Ngilani ubani bo?
Umngani wami.
How old do you think we are?
Nakunja.
Ungana monjani?
Nonkulumisa. Hayibo. Indaba.
Abangani bakhuluma isex.
Inkulumo yesex.
Eh.
Yomfana, umngani umfana.
Yine wrong.
Abonga ucansi. Pho wayelibonga.
Hayi.
Wayebonga, wayethi ube
kumnandi. Wayebonga ubongani.
Sigijimana.
Wayebonga ubongani. Yeah.
Sister, lalela mfethu. Asi yabona mfethu, mina nguwena. Bengizovela ngixolise kule out ngikhuluma iqiniso eli angazakwade.
Wena uzungitshela ukuthi ngithini wena uhlangana naphi?
Ayibo uqonda ukuthini uthi ngihlangana busuka ngikhipha futhi manje lana kodwa kade kuyimini ngimsizile le out yami uyambona ke umuntu okuthi usenza njani
umngani wami bongani
okay okay wena nobongani niqaleni ukuba bangani
kudala
kudala
yo
kudala kungakanani before jola
nami
before nihlangana
ke umngani kabongani
bomngani
at least ke wena nomngani wakho uyayisebenzisa icondom ma ukuthi
so this guy is actually the side piece so the real boyfriend is bongani
icondom abayisebenzisi
ha akayisebenzisi mfethu vele kusho into enjalo
wena sasoqhubeka utshwele nalonje umbone efuna engkolozele ekhuluma nami kanje
mfethu ngiyambona manje seqala kuba road nami yangithusa lo
Wena ujola kanjani nomuntu oRuth onamanga futhi ongafuna ulivume iqiniso?
Hayi mfethu ngiyami ngiyaqala lento le ngiyaqala ukuyibona kanje.
Utshela uthi asamfuni.
True colors.
Ah, why umthuma?
Angimthumi wena usamfune.
Khulumela mntana.
Okay, khulumele. Okay ke sengithuleke. Hawu.
Okay, mina ngeke ngikwazi ukuqhubeka nawe ke.
Bro, why are you so chill, bro? Like why are you so chill, bro? You've been cheated on, bro, and you basically the side piece and Bongani is the main guy, bro. Why are you so chill?
Oh ayihamba vele ngidini. Hayibo.
Oh kanjalo nje.
Hey.
Okay, nami sengiyahamba.
Hamba mfethu futhi ekweni. Oh. Futhi. Futhi ungasijwayeli kabona sister.
Sek nawe ungena apho enhlana.
This is rehearsed.
Usho ngale nto oyenzayo noma mhlaphe. Hayi
sengiyizwa brother.
Ya yena uthi akasakufuni.
Akahamba mfundisi, hamba mfundisi.
Hawu sekumfundisi manje.
Mfundisi. Ah man.
How out him?
And the guy looks decent and genuine, bro. Like
how is this?
Girls don't know what they want.
How?
You guys don't know what you want.
Ngizenzeni? Eh ungangijwayeli ke mina kabi. Yabona ke mina siswa ukube yabona ukube bengumfana mina. Yabona ukube bengiyinto.
Anyways, guys, please like, share, comment, subscribe, do all that good stuff. Road to 1k subscribers. Thanks, bro. Thanks, girl.
Ay, batsa hambanga kahle.